Ke a mujo mona. Na khatla mela marema ma. Are man, o tlo ong khatla mela ma. Marema ka mogomongwe na. Ah skati. A re tshe re feri tsho level.
Emelang. Emelang Biro.
I want to kill you.